abantu bakhupho ngaphakathi la konakele la sabe kukhulumile konke to add on that yithe silama problems esifayithana lama problems e-environment la sibise nyamazana atshele kwasithi thina ku-ward 17 ugcine kambi kule peri ebheni inkomo ziyabuya la i-dust le i-pollution ekhulunywa ngubhuti lapha zidlala inkomo isihlahla sezigavuthuliwe tshani sokugavuthuli right khathesi kunje lilungelo lami lokuzuza amanzi iphumula le 2 weeks ingala manzi asila not even a single bore but itshayile likwanisile ukugobha ibhoholi phezu kwedwala elichayo ithethe iholi yonke le yagebha ibhoholi thina khonapha ibenefit nothing from that asila manzi asila bhoholi nxa amanzi esephende siphuma siye kwamanye amalokishi khona khuyana sebekuhambile okunene bese ngiya la ngithi ndizosikeka indlela ndizosikeka indlebe Anti uyezwa zakhamizi lapha basinika iway forward ukuthi nxa sisilwa indaba le eChina singena kuli office singene kuli office futhi sibaliswe lapha imanje minerals iyo belikhangela ama resources njengoba bebalisile sithi lapho ukuthi do yabona ngama 1960s yeye bazayi renew abakwazi bazasincedisa njani ngitsho lapha kuzimport urban mining day kumele sibuzisise kini basincede nge protocol up to the end ngoba siyakwazi ukusebenza izimali phezulu kudizwana kudizwana ukuthi into yethu le ifeyile ukhulumile usisi lapha sabizelwa nguminister kumbe ngu-MP kwatsho izandla lapha kwaba lithuli lapha sithi uzasincedisa wasishiya silenge emoyeni kuthiwa ngubani MP bani engu-J B wasishiya silenge emoyeni silethemba lokuthi sizahamba naye sisiyasitopha nabantu abantu but into leyana yenzakala izakhamizi not even one wisers sabona ngemayini sikhona and siyesabuya khona phana ngoba lile bhobhi ishayina
thank you